Guys, today I'm testing those long hands. Baada ya kuzitengeneza mara ya pili, so nataka tuone inakuwaje, okay?